Vao Jimmy Ndayizeye afatiye umugwi nsekura gihugu w'Intamba mu rugamba umugwi nsekura gihugu w'Intamba mu rugamba mu nkino zitandatu wakinye wasinzwe urukino rumwe gusa urukino rwa Maroc tuvuge yuko Jimmy Ndayizeye turabona yuko hari insura nshasha mu mugwi nsekura gihugu w'Intamba mu rugamba ni giki wakosoye mu mugwi w'Intamba
sinovuga yuko nakosoye ibintu byinshi cyane mu mugwi w'Intamba mu rugamba namba mugwi ntamba mu rugamba n'umugwi ufise novuga muri no miss ufise abakinyi beza bafise experience bagize iki nivyo uyuje abamenyereza umwe wese arafise filosofi yiwe uyiko yigisha sico kimwe n'uyu naragerageje kuraba ndabashiramwe filosofi yanje abakinyi baranyumva n'abakinyi basanzwe banafise experience ikindi kintu navuga yuko kuri je no banarahinduye gato murazi yuko mu misi yahera cyane wasanga yuko mu mugwi serukira gihugu w'Intamba mu rugamba wasanga harimo abakinyi hakina abakinyi bo hanze gusa hakina abakinyi bo hanze ugasanga bahamagaye nk'abakinyi bashika 2023 nabo hanze ariko kuvaho nziye mwarabonye nk'urukino rwo muri Tanzania mwarabonye rukino rwo muri Mauritania n'inkino zimwe zimwe twagiye turakina ngaha yuko nashowe guhereza amahigwe y'abakinyi benshi batari bake bakina muri lihiganwa ryo nga muri Primus League byerekana yuko no nga muri Primus League hari abakinyi bashoboye
Jimmy Ndayizeye atabanga mbega nta namasezerano urahabwa mu Ntamba
gushika kuri uno mwanya novuga yuko atamasezerano ufise mu Ntamba
iki wo saba kumburiye ishiramwe g'umupira w'amaguru ndese n'ubushikirangaje
ivyo ndibaza yuko atari ibintu byo kuvugira ngaha tuhora tuganira ndizeye ndarindiriye ndizeye yuko nko mu misi izoza bashobora kuyama
Jimmy Ndayizeye umugwi sekura gihugu inamba mu rugamba uri kuritegura inkino za CECAFA z'abatarenze imyaka 23 imimenyerezo igeze he imitegurire imeze gute igeze
turiko turitegura neza gushika kuri no saha abakinyi nka bose bameze neza umukinyi umwe niwe novuga yuko yababaye kuri entraînement ya hijya ejo murazi yuko twari dufise abakinyi benshi ariko ubu twaragabanije tugumana abakinyi 28 nibo twari tumaze nkindwi yose dukorana uravye ingene imimenyerezo iri kiragenda novuga yuko iri kiragenda neza turiko turitegura CECAFA neza
effectif y'abakinyi 28 bose uzobajana canke kumbure uracagabanya aba uzogabanya abandi bakinyi
kandi baza ko muri CECAFA hazogenda abakinyi 23 nibo bazogenda urumva yuko muri abo 28 ategezwe kuvamwo abandi batanu
Haraja abakinyi bashasha bavuye mu mahanga bavuye hanze ye iburayi n'ahandi urugero rwabo warubonye gute
nivyo bajya abakinyi naragerageje kubakoresha urabona ko harimo abakinyi bashoboye novuga yuko nkabo bashoboye twashoboye kubashira muri effectif izoja muri CECAFA bashika nka batatu canke bane ukabona yuko hariho nabandi bakiri bato novuga yuko bafise kazoza nko mu myaka 2-3 ingahe bazoshobora kuba babandanyije bakora neza bashobora guhamagwa mu mugwi serukira gihugu w'Intamba mu rugamba
muri baga mu 28 usigaranye abakinyi bakina mu mahanga bangahe
batanu
urugendo ni ryari
atagihindutse turize yuko urugendo ruzoba ku munsi wa gatatu itariki 14
kutagira inkino za kivandimwe ga Jimmy ubu nizo nibizoba intambami yo kutitwara neza muri CECAFA
nivyo murabona yuko vyahuriranye hariho tournoi iri kwiraba ya Pierre Nkuru nziza iraheze twaragerageje gukura hamwe imyitozo indwi twagomba gukina match muri weekend arejo kwa gatandatu canke ku munsi w'Imana ariko twararondera ukino rwa kivandimwe rwa gicuti twarabuze kuko murabona yuko hari indi tournoi iri kiraba urabona n'indi migwi batubwiye ati niho tugitangura kwitegura ariko ku munsi wa kabiri turize yatagihindutse ko dushobora gukina kina urukino rwa kivandimwe rwa kivandimwe Bujumbura na Egrenoire imbere yuko tugenda.
Amakuru yako ravuga yuko ngo Jimmy Ndayizeye mu minsi heze muri yatonwa umugwi sekuragiwe namba mu rugamba batarinzi imyaka 23 warimo ariko Jimmy Ndayizeye waranse gukinizo mwino vyavuye kugi. Yo ayo makuru yo bari.
E nibyo nk'umutekinisiye je warabonye yuko ntari bwaronka umwanya do gutegura aba bana ba event 3 kuko urabona ko vyahuriranye ndiko ndategura ukino rwa finale rwa message ngozi ntabona koresha rero ya finale heze niho mwanya rero nari mfise wo kubakoresha neza nkagerageza kubigisha neza nkabashiramu filosofi yanje kugira abayumve cyo gituma navuze nti bampe umwanya wo kwitegura kuko iyo nari kuja gukina ijya turunwa warabona yuko atamwanya wo kubakoresha entraînement no nari kuronka kukina uno munsi haci imisi ibiri ugakina urundi rukino nta mwanya nari kuronka wo kubakoresha narabisabye baranyumva cyo gituma mbona tutakinye ijya igano.
Witwa Jimmy Ndayizeye batazira giti giti yavuye.
No vuga yuko giti ari zina bana ziriye kuva nkikira umukinyi nkitangura gukina no vuga yuko bari naziriye muri equipe nationale junior no vuga ko ari abakinyi ba twakinana nibo bana ziriye kubera nkikira umuhungu
akusore
kiri umusore nyina akomeye atari ubu twamaze gusaza
wari giti kweli
ari giti kabisa duhuye numwataka tukagongana baravuga ati arahuye numugabo ubwo yuko ari yo hantu iryo zina ryavuye.
Jimmy Ndayizeye yakunda umumenyereza wahe muhanga iburayi.
Je umumenyereza nuvuga yuko nkunda cyane cyane nuvuga yuko ari bya mukocha wa Liverpool Jürgen Klopp niwe umumenyereza niyumvamwe nkunda cyane.
Ni giki ukundira Jürgen Klopp?
Ndakunda uravye Liverpool ingene kina filosofi iwe je abigishije je bakina Liverpool na je uravye no muri ahantu nkunda kumenyereza nkunda nkijya je ya Liverpool aho bakina buhoro buhoro canke isa imwe bagakina abanyaruka novuga yuko arico kintu namukundi.
Jimmy Ndayizeye afise indoto yo kumenyereza Iburaya?
Nta muntu atagira indoto ariko hari indoto novuga yuko zigoye cyane
zigoye kubaho
zigoye kubaho ziguma ari ndoto nyene ko umukinyi na mu entraîneur turigera twumva ngo yavuye muri Afrika ngo agiye kumenyereza Iburaya ariko nta muntu atagira indoto ndafise rêve y'umunsi umwe yo kuzoshobora gutoza nka ekipe nka za Tupuisa Mazembe za kaza chief za ari imigwi nyene novuga yuko ifise amazina nga muri Afrika.
Jimmy Ndayizeye reka ndagushimira
murakoze cyane.